Kamota and the Kunim Shabini. In a pizza now. Amakamota and the Kunim Shabini. In a pizza now.
Emhlabeni engakubiza ngawo
fanele amagamota ndakhona emhlabeni engabiza ngabo awanele amagamota ndakhona emhlabeni engabiza ngabo Oh, yeah.